won ware na wo buru wo yire wadwene nya adwuma won ware wo ni adagye ema woni kɔ wo yire na oma ho wadwene nya adwuma de na dwene ye adwuma me ka intelligence on misa me ye wo afɔ maware maware me wasu die oba ne nim sɛ maware maware me wasu die me oba wo afɔ sɛ sɛ me nu aduane sɛ sɛ me si niam sɛ sɛ me hwɛ me ma sɛ sɛ me hwɛ me fie sɛ sɛ me hwɛ adwuma me ye so sɛ sɛ me hwɛ mabra bɔ me kristo som so adwene I'm talking about intelligence adwene A junior won't wear Jina baby Cassa, my baby as a man see that, so I don't know who I did. It will be. A junior Japadio. Catch them coffers, I junior Kutukuta is Anno. Well, Japadian, and why will you not say, Whoa? Why will you now bore Brand to say the white junior Juma said your Bible can't be say, Be a fools. When they all you were ditches, oh, you fool. Bravo, cause you should be. And for mistakes, no. Shenefa correct or part. Aye. Kofa ye mistakes bibiri aware bibiri ni patete ase wutumi se hey adwene nya adwuma no dɔso dɔdɔ adana no so aware na awetwempena adana no so aware na won kofie nko no adwane ma okunu ene o manni na wudi club sechi club bi a bɛjoin ni bi enu nti ena megyina so ka se ebi no adwene nya adwuma ye meken bible ka adwene nimdifo adwene a nimdi ahye mu ma na kwan tene ne New York das ronko enti mi tufo mi nua batan e wuti mi se oba na ekwa kache nse won hwe intelligence we nye school di asem na meka nipa owo fie nyansa owo fie nim di ye na ne no di school di e kakra ka okra di ne na chese se nipa we wiye wa ko we wiye utira ye yam na buso enye ma we ni ehwehwe sa ne man kitin kitia mebo bo su cheche ma ne ne wiye